nkajya data nijya mwana nijya mutima mweranda nimuhorane n'umukama gakeneza mwese turabaramukije namwebwe mwese tubahamwiriwe mwebwe mwese turiko turasangira iki gisabisho bagikurikira ku nsamirizi z'umubyeyi wacu Bikira Maria abari ngaha mu gihugu cacu n'abari mu mahanga turinjiye mu ndwi isozera umwaka wa liturujiya y'ekleziya n'inkoka y'imisa dusabe umukama gusozera neza umwaka tumusaba gutanga urundi mushasha tuzotangura ku munsi w'imanuza ngino ndwi itubere koko iyo gusubira kugaruka tukaraba ingene ubucuti bwacu n'Imana ubutumwa bwacu ubuzima bwacu bwose bwa misi yose kumwe n'ekleziya ingene burangukira imbere y'Imana aho hose muri ibi na biriya tutagiye turabyifatamo neza muri uyu mwaka wa liturujiya turiko turasozera tubanze duce bugufi dusaba ikigongo umukama we warungitswe gukiza abigaye mukama tugirira ikigongwe we waje gukebura abacumuzi Kristo tugirira ikigongwe we wicaye iburyo bwa data ngo tubere mu ngoro mukama tugirira ikigongwe Imana rugira byose nitugirire ikigongwe maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu byose iduha ubuzima bw'amaho dusabe turakuzambye mukama kanguru gushaka kw'abakwemera ugukabure maze dukerebuke mu gukoresha inema zawe kugira ngo dushobore kuronka ku kigongwe cawe intabaro zindi zisumbirije tubigusabishije Yesu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubuno mu myaka yose
Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutuma Yohani Jewe Yohani ibyambonekeye ni ibi umwahagazi uhagaze ku musozi wa Siyoni kandi uherekejwe n'abantu 144,000 bafise izina ryawo n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo numva kandi ijwi rivuye mu ijuru rimeze nk'ijwi ry'amazi menshi asuna kandi nk'ijwi ry'inkuba ituragara cyane kandi ijwi numvise ryari rimeze nk'ijwi ry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo kandi bararirimba ururirimbo rushasha imbere y'intebe n'imbere ya bya bizima bine n'ababatama kandi nta n'umwe yoshobora kwiga urwo ruririmbo atari bamwe 144,000 bacunguwe bavanwa ku isi abo baracunguwe mu bantu nk'intanga marara z'imana n'iz'umwagazi kandi mu kanwa kabo ntiyigezemo ikinyoma nta mahinyu bagira iri mu ijambo ry'imana nguwo umuryango w'abakurondera isi niyo mukama kumwe n'ibiri kuri yo byose intara n'ibihaba byose kuko ari we yayiteretse ku mayaga akayikomeza kuri yo ndebane ninde azokurira ku murambi w'umukama akaguma mu kibanza cyiwe cyeranda ni ujya muntu w'iminwe idahumanye w'umushaha udacyoye w'umutima udacambirwa ibintazi nguwo umuryango w'abakurondera bene uyo muntu nahezagigwe n'umukama asagigwe n'ubutungane bw'imana yamukijije nguwo umuryango w'abamurondera barondera inyonga zawe mukama gwa mana data mukama w'ijuru n'isi kuko wamenyesheje abato bato ibitangaza by'ubwami bwawe
n'umukama inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Rukamweranda nahazwa mukama kuri uyu munsi ngo yunamura amaso Yesu abona bashimperezwa zabo mu ishinguriro ry'amaturo barabatunzi abona kandi umupfakazi w'umurushwa atereramwo udusenge tubiri arababwira ati nukuri ndeba bariye urya mupfakazi w'umurushwa yabarushije bose kuko abandi bose bashizemwo umusesekara ariko we yakoze mu bworo bwiwe yatanze ivyo mutunze byose nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo turabandanya mu bisomwa bya mbere tuzirikana amajambo y'Imana zananye mu gitabo cy'ibyahishuri umutumwa Yohani uyu munsi akatwereka ingene rero abatsinze ngo bari mu rurimbo rudasanzwe rwo kuri ntazi Imana bacuraranga n'inanga zabo akatubwira n'igitigiri cyabo ibihumbi ijana mirongo ine na bine kuzirikana ubwa mbere twumve icyo iri jambo ry'Imana ritumbereye ibi Yohani yabyeretswe na Yesu kugira ngo abamukurikiye Yesu Kristo abakurikiye uyu mwagazi yatanguye kuvuga ko badapfa ngo barazimanganye baraherengeteye ahandi naho azohindukira avuge ngo ngo nabavuye muri ya makuba yo ku isi ngo beresheje impuzu zabo amaraso y'umwagazi ngo bavuye mu makuba yo ku isi beresheje impuzu zabo amaraso y'umwagazi bari mu ruhamo rudasanzwe abenshi bakicwa unyamaswa abandi bakarishwa ibikoko bimaze igihe bidafungura abandi bakabacana ngo bamurikire igisagara bakabagira nk'amakara abandi bakaranga mu mavuta ashushe ibintu byinshi biba bakorera kugira ngo barabe yuko borandura rwose iyo nzira nshasha y'ukwemera Imana muri Yesu Kristo yagaragara muri bo Yesu aragahezera kereka Yohana ati abo bantu kubiboneka mu isi umenya n'abantu bapfuye nabi bahejeje nabi munatabona igituma abantu bariko baragwa inyuma ibintu nk'ibyo batawuzi iyo bishika. Akenshi ibintu biradushikira nubwo kumbure twebwe tutaba turi mu ruhamo nk'ubwo ruteye ubwoba ruhava rukadutwara ubuzima bwa hano ku isi. Gasanga kenshi iyo turiko turagira ibiharuro by'ubuzima bwacu hari igihe tutabisunika ngo tubishikame aho imbere aho hafi y'umwagazi yamaze gutsinda. Gasanga gusa bica bigarukira ku kurondera gukiza ubuzima byanse bikunze umuntu agaca asanga aca mu nzira no mu byatsi aca mu nzira zitarizo mu nyuma agasanga yatakaje ihangiro rya nyuma rimwe rikomeye kuko uzo bafise vision nziza n'uwafise vision izote bikamushikana imbere y'Imana. Icyo ni cya mbere, kumva yuko ibyo ducamo byose by'amakuba bigora mu kwemera ko atari ukuvunikira ubusa, atari uguta umwanya, atari ugupfira ubusa, ahubwo birafise aho bishikana ngo mu ruririmbo abo mu isi badashobora gutahura ururirimbo rw'intsinzi yabatsinze hafi y'umwagazi. Icyo nicyo twogwana turondera kugira ngo ibyo dupanga byose dushaka gushika ko muri kazoza k'imyaka ingahe bigume bikwega bijyana gushika aho imbere y'umwagazi mu ntsinzi ya nyuma. Abafaransa bati qui rira bien rira le dernier. Ikindi ni iki rero twuzirikana gifatiye kuri iki giharuro gishobora guhenda bamwe bamwe? Hari abavukanyi bacu baba Jehova bakunze kugifatira ko gose kumbure n'abandi bakagira bati rero marama kwaguca ndababaza nti none wewe uri nawe nu aho batanguriye kwigirayo ijana mirongo ine na bine byarakwiye none wewe uzoja hehe? Mugabo gasanga mu kutamenya iyi mvugo nshushanyo ntitwibyibagire igihe cyose dusoma ibintu by'ibikoko by'ibiharuro by'amabara harimo imvugo nshushanyo Yohana yakoresha. Murabona yandikira abantu bari mu ruhamo kandi nibo bitumbereye agomba kuremesha Yezu agomba kuremesha ubwa mbere akuntu yashobora guca bandikira izana byose aheru wacu usanga ko ari nk'uko uca baba expose ku kwicwa kukumagwa n'uruhamo baramenya Yezu yaramenye ingene abayagira mu mvugo bo batahura kumbura idatahurwa n'abo bapagani babiruka ko bakabica nk'inyamaswa. Icyo gituma yakoresha imvugo ifobetse mu mvugo nshushanyo iheza igatanga iyindi siguro kuri abo bose bazi kuyisoma neza bakayitahura. Iki giharuro 144 murumva yuko harimwo 12 kugwiza 12 ugacugwiza n'igihumbi 12 bimenyesha ubwa mbere abamutse bava mu muryango Israeli muri bwa bwuzure bwa mbere muri ya miryango 12 y'Israeli 12 bandi bikavuga igiharuro cy'abamutse mu muryango mushasha muri Israeli nshasha yashinzwe mu maraso ya Yesu Kristo. Kugwiza n'igihumbi, igihumbi muri Bibiliya no kuvuga ibintu byinshi in multitude bigoye no guharura kubwiye guharura baca bishira mu gihumbi kujya tuvuga ngo abantu ngo bari ibihumbi n'ibihumbagiza si kuvuga ko baharuye ngo umwe babiri batatu ni benshi cyane. Ariko kandi ugiye gusoma gatonya munsi y'iri jambo handa akagira ati ngo mbona ngo n'irindi sinzi ry'abantu benshi batagira igitigiri ngo bava mu mihingo yose mu ntara zose mu ndimi zose ingene Yesu Kristo yabambwe ku musaraba kugira ngo abo bose bamwemera arabo muri murumu canke mu gihugu kinaka canke mu ntara inaka ihe twongera n'ibivyi wacu ari wacu haba mu bwoko bunaka haba mu muryango munaka miryango muri byo ndiko ndavuga uwo munsi bireze gose ababibe abenengwe abahima abaki bose barimo nta numwe akumiriwe mu muryango w'abatsinda harimo abanyamigambwe bose abashatse gukurikira Yesu Kristo abumva ko bagiye mugambwe kuko bashaka gukorera Imana badashaka gukorera ubwa mbere inda yabo bumva ko ari inzira ishobora kubatuma bashikira Imana kintu cyose urimo ukumva yuko kitazo gufasha gushikira umukama no kuraba neza ko umukristo nakurikira gusa ibintu ko bije arategerezwa kubizana imbere ya Kristo akabanza kabiyungurura imbere y'uwo yagize ati ndemeye kuguha ubuzima bwanje kugukurikira no kugukorera kumwe yabyemera mu batisimu ni benshi rero hinjirayo n'ubundi abemeye kwakira iyo nkuka y'umwagazi kwa ari nkuka itangiwe bose none umunsi wagiye ugasanga harimo wa wundi udashaka kwakira ngaha ku isi uzokwinjirayo cyangwa uzosohoka ni kibazo gikomeye ingene Imana yamirikira twereka yuko ifise umutima wagutse un cœur universel umwimenyerezo wacu wamuba ukugurura umutima wacu tukamenya kugira umutima umuntu witwa umuntu wese ashobora kuronka mu kibanza umutima w'Imana niho tuzoshobora kuririmba uru ruririmbo rw'abatsinze abagendanira umwagazi mu nkuru nziza naho Yesu akiweza abariko baratanga amaturo iyi nkuru nziza iradutangaza rwose kuko idutuma dutahura yuko burya Imana idakunze kuraba nk'uko abantu tubona ntiyiweza nk'uko abantu twiweza mu gutanga ituro mu gikorwa cyo gusenga Imana sico kimwe no kwegeranya intererano zisanzwe nishikanwa n'ituro ibyo mpamvira n'abantu batanga bafasha Radio Maria ese wubanze ukavyumvira ngaho n'ituro ni igikorwa cyo gusenga bwa mbere si igikorwa cy'amafaranga haruye si fundraising isanzwe yo kwegeranya amafaranga gusa nka kumwe babigira ejo bundi hajya mu Kamenge isoko yahiye sico kimwe ikintu utanga ukuye mu mutima wawe uzirikana imbere y'Imana kandi kikaba ikimenyetso cyo gusenga kwawe kuko uhereza Imana niko Imana ntirya tukenya tu kajya kanoti kamajana tanu asanga karanditswemo umugisha mwinshi nageze kuba ndababwira umuntu w'umutamakazi mukunze guca ko kumbure hajya muri vire abateze ibiganza kabona ni yapfa wamenga ni kimenyetso bikira Maria turungikira muri Mariato twapfa gutangura kuvuga Mariato kazubona raja radoga doze n'agakoni kiwe akaza rimwe aratangura aratanga ndibuka ko yahereye menga ku 30,000 ikindi gihe arazana 50,000 ikindi gihe araduga arazana menga 100,000 agitangura ndamuraba ndavuga ninyo oya nawe mutwe twoba tudoboje none na wewe tugusabe intererano y'amafaranga umenga no mugira nti wewe hasipfa umugende utange igisabisho arandaba mu maso arambira ati pati nta vyuzi bieke murabona uyu mupfakazi Yezu yari gushora kujya kumubwira ati reka we urikeneye ni hatange bajya bafite ibifaranga byinshi bigomba kuvuga yuko ishikamwa dutanze samafaranga ubwa mbere haruye ashobora kuba menshi cyangwa akaba make ariko ni irihe jambo ajya amafaranga ibiharuro cyanditswemo irihe jambo cyanditswemo kumbure uyatanze kugira ngo bace bafata amafoto bashire kuri profile nibyo hari gihe n'ibikorwa byiza bikenerwa yuko tubyamamaza tukabwira n'abandi bakahakura ijambo ariko ugambire mu mutima wawe urumva uhereje urumva uhaye anzi kuraba ushikaho akenguruka n'akantu gatonya kuko karimwo ukumwishikanako ngo uyu mugore ngo yatanze ibyo mutunze byose aseruyemo yuko abwiye Imana ati niwe wumbeshejeho byose ndabikesha wewe nivyejo ni uzobimenya Yezu ari gushobora kumubuza mugabo harimwo irindi jambo harimwo iyindi ngingo si biharuro gusa akenshi mbere yo turaba amafaranga tukaraba ibiharuro ugaca usanga turatsindwa nabyo bikatugarana ntitubone neza ngo twumve irindi jambo riri inyuma hari abo bibera bishika ugasanga umurungikanye ibifaranga byinshi igiharuro kinini kamubwira uti jana kuri radio Maria kuko yarabye ibiharuro gusa akagira ntarabe ijambo riri inyuma akabanza kihako makenya cyane akayatwara akabwira umubyeyi ati naje urazi ko nkenye kandi bene uyo atahira utwo twonyine kumbure yashikana umubyeyi ari kumuha nk'ayatwaye inshuro zitanu gusumbya ngo impera yawe niyo nyene ko wikiriye kuri utwo duke utahira utwo twonyine namaze kubona abantu benshi hamwe radio bajya baragira gutyo baheze ukuntu nakamu kabona yuko mu nyuma byanse warikiriye kuri turya nyene waransi kubaha ijambo ryanditse inyuma yari y'amafaranga wari kuronka menshi ajya amafaranga yari teste donetete edo fidelite y'umutima wawe kumana ko wemera kubeshwaho nayo utabishwaho ni n'utwo tuntu uronse uyu munsi tugere Kristo umuntu wese azogushira amafaranga mu minwe umenye yuko ari teste y'Imana iraba kure mu mutima Yezu akabona yuko bariko barashiramwo ibifaranga byinshi ariko mukuraba imitima akabona yuko nuwashize mutwo dukuta tubiri ahubwo afise ijambo rikomeye imbere y'Imana dusabira natwe kugira ngo igihageze guhereza mu bikorwa by'umukama nitwumva umenga tugoberewe n'igiharuro ubwa mbere ahubwo twumva ijambo dushaka gushira mu giharuro iryo jambo ni wajyumva neza ukabona rero ingene Imana yakugiriye neza uzoheza rero utange nk'ukengurukira Imana uyu mukenyezi uyu mupfakazi ntihashikana uburyo bwiwe hari umurambo nuzubona Imana yaramuhezaga ije ibintu byinshi ukazubona afashe ingodomoni ariko ahiga ka kanoti kaboze ngira ngo kamaze no gute gihe batoba cakira no muri berbe kamenga yahinduye ituro pubere yo gushira mu ibyashaje wewe n'ukuri by'ukuri n'ibyo Imana yaguhezaga ije n'ibyo ufise ingene bingana niko kazibona n'umuntu aje gusomesha imisa niko tusaba utuntu dukenya 1500 ubwo we ntiwari ufise ibirengeye 1500 ari gushobora gutanga mugabe igikomeye ubwo uratahura ijambo Imana yakubwiye muri uyo musesekara yaguhaye kugira ngo nawe utange ufise irindi jambo rikomeye useruye mucyo utanze dusabe rero natwe uwo mutima na cane cane wo kwitanga kandi umutima nugira ntiwabohotse ku kitwa igiharuro cy'amafaranga tukumva yuko tubeshejweho ubwa mbere n'ubwo ubwiza bw'Imana. Radio Maria hariho ingingo ikomeye igendera ko icyo no kwita une valeur ya providence, kubeshwaho n'indabyi, kandi twama twabibonye igihe cyose, igihe cyose umuntu amenye kubeshwaho bwa mbere, kumva yuko atabeshejweho na sekurite y'amafaranga arunze, mugabo abeshejweho n'ingingo y'ijambo rikomeye basangiye n'Imana, uyo yamabona ikiganza cy'Imana gahimbagwa. Gusuhunza kumbure urunze ibintu ngaho, hagize n'agakora ko gatonya, umutima uja mu ruhagarara. Tubyibuke kugira byinshi si bibi, ariko vyinshi biri mu ijambo ry'Imana. Amen.